nizigirariro ko muri ko murahimbagwa nariko ndababwira byinshi bitandukanye muri bamwe dusanzwe dukorana na BTV Burundi nkuko mwamaze kubibona ni Aplus Fitness Center ku bantu boyipfuza kugira ngo amagara yabo amere neza atankomanze murabona ko segaye nsa neza ni kubera Aplus Fitness Center mugire ndabavuga ngo hakwishima woshimwa n'abandi ariko jewe ndishimye no munsi nakundi byose rero ndabikesha Aplus Fitness Center murabizi uheruka twarababwiye yuko bari baheruka gusinyiranira contrat n'abigeme b'amagajo abigeme basa neza cyane vraiment hano mu gisagara cya Bujumbura bahurikiye hamwe basanzwe bakora ibijyanye no kumenyekanisha ibi na biriya rero barasinyiraniye contrat na Aplus Fitness kugira ngo bazohore baja gukoreraho inovuga imirimo yo kwinonora imitsi hama bamenyekanisha ibyiza bya Aplus Fitness Center hamande yaho rero Aplus Fitness Center yagarutse itabyorosha itabyoroheje cyane cyane hari ukuntu tusigaye turi gate abigeme n'abamama turi gate pe Aplus rero kuva ku munsi w'ejo igenekerezo rya gatanu gushika ku igenekerezo rindi rya gatanu z'ukwezi kwa munani ubu turi mu kwa gatandatu gushika mu kwa ku igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa munani batugiriye akantu k'ubwenge bisigura ngo ukaba uri kuradukurikirana uri umukenyezi cyangwa umwigeme aho uherereye hari benshi bahora bavuga ngo ah 75,000 par mois c'est beaucoup ni dusha kuyaronka ayo mahera ariko Aplus Fitness Center yavuze ati no abigeme aba fasoni nufa poko tugira bya bintu by'ibida bininiya kugira bya bibo kusanga bijegera n'ibiki bisusu bimeze ukuntu biri biza Aplus yatanze novuga akarusho ku bakenyezi murabizi ko bahora bari 75,000 par mois ubu guhera ku munsi w'ejo gushika ku munsi guhera ku itariki y'ejo kuri itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu gushika ku itariki zitanu z'ukwezi kwa munani igiciro kizoba camanuse ku bigeme n'abakenyezi ku kwezi bazoriha 50,000 par personne nibizosaba ngo uri muri groupe nibizosaba ngo uri ko ngo wazananye n'abantu kanaka oya uzovuga ati ok jarlete fuko ngenda kugira siporo muri Aplus Fitness Center n'ahantu sinzi ndakunda kuvuga ibintu ni kenshi niko yakomba narabibonye n'ahantu ha mbere hatesa hari ibyuma bimeze neza nanjye niho nkorera siporo hari ibyuma bimeze neza hari abakoci bameze neza atuka ni widoga rero kubigeme badukurikirana bari mu gisagara cya Bujumbura kugira ngo tubandanye dutesa bisaba ko tuba dufise umubiri nyene umeze neza dushushe abamama niho dukunda kubona kenshi hari abamama benshi binegrije iyo mushitse mu rugo narigeze kubivuga rimwe mu kiganiro cy'abakundana hari abamama iyo umuntu yumvise aragize mariage avuga biraheze ugaca wicara uzobyukura nyicaye mu gatondo uzofungura midi ni nuko nta kintu na kimwe uri kurakora uricaye inyuma y'iminsi ngaho usanga umumama yagize mariage yari umuntu ameze neza afise agataye kameze neza ugasanga nk'inyuma y'umwaka uramuyobewe ehe inda yagiye gucya matama ibiki n'ibiki no ntibitubereye ifuko tuguma kwa kundi kumwe badukunda tumeze tugume tumeze neza turangure imirimo myiza mu rugo ndetse turangure n'ibindi bikorwa byose bishoboka haba mu buzi dukora cyangwa ibindi kuko barakunda kubivuga ngo amagara n'amazi aseseka ntibayore iyo amagara utayakoreye ategerezwa guseseka nyine ategerezwa guseseka nta yindi shwa ibihari rero nuko dukora umubiri wacu na Aplus Fitness Center ni kuri Route Rumonge Kinindo City Oil nibaza ko musanzwe muyizire kwibarabara nyene rya Route Rumonge uri kuragenda za Kanyosha Kinindo Kibenga usha ni kwibarabara ni mpande ya station Kinindo City Oil ifise amakule ya jaune vert umuntu wari wese ari karaharengana ushuhabona n'ahantu hameze neza hari benshi bakunda kuvuga ngo none ngo ukume ngo isare ngo umengo ngo izohava ibantu y'ibiki n'ibiki akabijya rero barongeye ko amasare ubu ibintu tuza turi miliyoni tuza turi bangahe twese tuzokora siporo ibintu bimeze neza rero reka numire abamama bose bakora dukurikirana n'abigeme aho muherereye dukora umubiri kuko buryo ubwiza nitwe tuzobwiha ntawuzoza kubutwomerekerera ko si make up tuzokora si makiyaje za hatari tuzokora oya ni wifata neza na gasiporo kawe na Aplus Fitness Center ndabizi neza bizogenda neza atankomanze kubwibye rero murumva ko batugiriye akantu kugiciro cyahora kiri kuri 75000 ubu tuzori ha ku 50000 nibaza ko atabuzosigara inyuma nuko rero tumandanya umukanya gato cyadusubira tugaruke tubandanye n'ikiyago cyacu.